Ikaze wakunza televisi anganiro murano makuru mu Kirundi tera ku ngingo zikurikira umunsi wahari wa makomine ukwiye kuba akaryo ko kwibutsa barongo yabandi ibijyanye no kurengera inyungu zabo bagatwarira bose batitayeho icyumwe umwe wese ari bivugwa na Gabriel Firarongo yishyirahamwe rikome ibivuze mu gihe kuri uwa gatatu myandagaro haimbazwa mu gihugu cyose musi wahari wa makomine na ibiciro by'ibikoresho bimwe bimwe byo kubaka byaraduze haraheza amezi arenga atanu abadandaza mu isoko ya Jabe no mu Ruvumera mu gisagara cya Bujumbura basigura ko nkibati ryahora hari bati bitandu muri va mu gihugu cya Tanzania ryahora rigurwa amafaranga ibihumbi 41 buri kugurwa amafaranga ryahora rigurwa nako amafaranga ibihumbi 28 ukaba ari kigeze ku mafaranga ibihumbi 41. Ido ni ido, yano makuru ni mkanya sangwi kazi. Dasiyo kubaha ikazi. Umusi wahari wa makomine ukuye kuba umusi wakajyo ko kwibutsa abarongoye abandi bijyanye no kurengera inyungu zabo bagatwarira bose batitaye cy'umwe wese ni byashikirijwe na Gabriel Firarongo yishyirahamwe rikome gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta kuri igenekezo rya gatatu myandagaro hahimbajwe umunsi wahariwe amakomine. Umunsi rero wama uhimbazwa buri wa gatandatu wa mbere w'ukwezi k'umunani uko mwaka utashe abona ko ariko ko kuva kuja hamwe n'abavuka komine byotuma ikomunite imbere tumukurikire
ihimbazwa ry'umunsi mukuru hari wa makomine ni giza muri rusange kuko nuko abantu ikomine bavukamwo bagenda bagasangira nabaho basanzwe bahaba bakiginana hama mugabo kandi bakavugana n'ibintu bijanye n'imigambi mugabo si ivyo biba kenshi urabona yuko umengo ni ibintu by'umugambwe utwara abantu bashaka barondera kubigira ibintu by'umugambwe ntibabigira iby'igihugu mu bisanzwe uyu munsi mukuru mu Burundi tugomba kugira aho turengera ubuntu buto buto usanga abantu baraba by'ukuri inyungu zabo bamwe bamwe no gutera kamurira abarundi nk'aba diaspora nk'ubu bari ngaha baje uyu munsi mukuru bagomba guca bawugendamwo bose bakumva ko kominari rwabo hama burya mu standard ari harya ego nibyo ava mu mugambwe mugamaze gutogwa nasubira gukorera umugambwe aca korera abarundi bose eka ubutwara wese byo bagomba kuvyumva mugabo urabona ko abaca bagenda usanga abantu bo mu mugambwe gusutwara ukamenga bari ibirabwa nabo muri opposition mu mashyirahamwe yigenga abanyagihugu bavuye hanze ba diaspora niko byagomba kugenda mugabo ubiravye neza uramuna mu vyukuri ko atari ko bimeze kandi si byiza cyane twebwe rero cyo tubona cyo tezwe imbere muri kazoza nuko twakora ibishoboka byose kugira ngo twese dushobore gukora na twese turi hamwe kuko iterambere ni ryacu si ry'umugambwe naka kanaka canke naka twese tugomba gushira hamwe ingufu kugira ngo igihugu cyacu tugiteze imbere.
Gisata cy'ubudandaji naho ibiciro by'ibikoresho bimwe bimwe byo kubaka byaraduze haraheze amezi arenga atanu abadandaza mu isoko ya Jabe na Ruvumera hano mu gisagara cya Bujumbura basigura ko nkibati rishasha bita dumu riva mu gihugu cya Tanzania rigugwa amafaranga ibihumbi 41 mu gihe gihora ku mafaranga ibihumbi 28 nayo ikiro cy'imisumari cyahora kigugwa amafaranga ibihumbi 7 ubu kigugwa amafaranga ibihumbi 10 abo badandaza bakavuga ko ubukene bw'amafaranga mvamakungu uri mu bituma ibyo biciro biduka. Jamahima Yonga yarashitse kuri ayo masoko.
Ivyo bikoresho vy'ukubakisha ahanini bigizwe n'amabati, imisumari, hamwe n'ivyo bita amatube ngo vyaraduze ku rugero rudasanzwe. Abadandaza twayaze bakorera mu isoko ya Jabe no mu isoko ya Ruvumera muri zone Buyenzi basigura ko nkibati rya metero 3 haraheza amezi agera kuri 5 by'umugoko bita dumu riva muri Tanzania ryagugwa amafaranga ibihumbi 28 uno munsi rigeze ku mafaranga ibihumbi 41 ayo bita PV apima metero 3 atari mashasha uno munsi agugwa ibihumbi 30 mu gihe yahora agugwa ibihumbi 20 ivyuma bita tube bifise uburinganire bwa 60x40 imbere y'amezi 5 yagugwa ibihumbi 47 ariko uno munsi bigeze ku mafaranga ibihumbi 55 imisumari bita ifise inkofero ikiro cahora kigugwa ibihumbi indwi uno munsi igeze ku bihumbi 10. Ivyo bikoresho bikenerwa mu kubaka abo badadaza basigura ko ibiciro bihindagurika ku munsi bivanye nabo uko basanze aho babirangurira ibiciro vyifashe imvonyamukuru nkuko abo badandaza babisigura. Iryo duga ry'ibiciro ngo riva ahanini ku bukene bw'amafaranga ava makungu aho basaba kwico kibazo cotorego nyishu kugira ngo nabo babandanye bakora badahomba.
Arakoze mgenzi wacu Jean-Marie Mayonga mwisata cyo kwinonora imitsi naho munonotsi w'umurundi Celestin ndi kumana yamenyesheje ko hatazitabira inkino za Jeux Olympiques ziko ziberi Paris mu Faransa nyuma yaho agiriye imvune mu myimenyerezo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru munyamabanga mukuru wa Seno mu Burundi Salvatore Bigirimana amenyesha ko nyuma yo kugira ibipimo abaganga bafashe ingingo yo kubanza kumukora tumukurikire.
Twarazananye n'umuganga murabizi hanyuma uwo muganga arakurikirana neza cyane abakinyi. Hanyuma rero muri atletisme arabona ko hariho umwana agwaye kuguru. Baramutwara kumugirira ibipimo bijya bita IRM. Ibyo bipimo rero bamaze kubibona hari abaganga bo ngaho bakoranye baravuga bati uwo mwana aragwaye cyane bishoboka nuko ashobora no kumubaga ati kugira competition ntibyo bari ibintu byumvikana. Hanyuma umumenyereza wabo w'umutaliyano ibyo batoye barabirungika mu baganga baho babakurikira baravuga bati uwo mukinyaragwaye nawe nyene rero uwo Ndikumana Celestin ntashobora kuzogira amahiganwa. Ni ibintu bigoye kumva, ni ibintu bibabaje cyane. Mugabo nkuko babivuga ni ukukingira imbere ya byose ubuzima bw'umukinyi, hanyuma bazoca bamuvura ubuzima bubandanye.
Mugisata chamagara y'abantu naho Burundi ngo nicyo gihugu cyonyene muri Afrika kimaze kuronka amahigwe yo guhanahana ubumenyi hagati y'abakorera mu gisata chamagara y'abantu mu gisirikare hamwe n'abava mu gihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa na muganga Frank Kavabushi akorera mu gisata cyo kwivuna abasi mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasozegwa icyo gikorwa ku nshuro ya kabiri mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge kuri wa gatanu. Yamenyesheje ko bishobora gufasha kuronka aba bashikira imbere kugira ngo bashobore kuronka ibyankenerwa bakeneye mu gisata cy'ubuvuzi. Tumukurikire.
Bamenya ibintu bishasha batari bazi ibyo ntiyo kazotuma abantu bituri bitaro bo muri aka karere k'ubuvuzi ko muri no dufashe ibitaro biraronka abasoda biraronka n'abene gihugu bavuye mu micungararo myinshi bizotuma ukuntu babitayeho bigira karusho bagarokora n'ubuzima butari umukumbure twari abantu twari kubura bagashobora gukira. Iyo kwa kizobanga Burundi nico gihugu cyonyene cyo muri Afrika cyaronse amahirwe yo kugira iyi myimenyerezo kabiri muri uyu mwaka. Hanyuma imyimenyerezo yari yabaye ya mbere yatumye babona yuko hari ibindi bintu ngaha mu Burundi twari dukeneye baca barabikora kugira barabe ubushobozi n'ubuhinga bukenewe baca baraba abantu bashifise ubwo bushobozi n'ubwo buhinga kugira bashobore kuza gukorana n'abaganga bo ngaha kugira bishobore gutuma bashobora kungura ubumenyi bafise n'ubuhinga bafise. Hanyuma ikindi cyiza barabonye uburyo abaganga bo ngaha bakoreramo ivyuma bibuze kazoba n'akaryo ko kuvugira Burundi hagize nk'umuntu umbwira neza ugati harakenewe n'ibi n'ibi ahandi ho twa dufise abahinga abantu banonosoye ibyo kuvura bashobora gukoresha ubwo buhinga bibaye ngombwa bakarungika n'abandi bahinga bashobora kuza ibyo byuma bibonetse kugira ngo bashobore fashanya n'abarundi bakoranga kugira ngo bashobore kubikoresha kuneza y'abenegihugu n'abasoda Burundi.
Ningaha makuru twe twateguriye aciye arangirira ndabashimira mwe mwese mwe ko murakurikira mbiye byiza umperereye naho butaha. Yeah.